Ese wiri ute mukunzi ubunari monibaza uko wiriwe njewe niriwe neza uretse bimwe byakazi gusa nari ngukumbuye hamwe nirijwi ryawe riryohera amakwi yanjye rikanezeza umutima mboneyeho kukubwira Be, bonenui, my baby. Bonenui, my baby. Bonenui, my baby.